first night. Ni wari kubanza ni wari kushemba aha mutima gwanje. Ni busheisha wira ndi kuteka teka aha burungi bwawe. I wanna be your morning star, mbomushana na ryarenga. I wanna be your morning star. Hey, let me touch your body. Oh, you choose I feel your body. Yeah. Let me touch your body. Oh, you choose I feel your body. Yeah. Tuture tukundane, umurungi wanje tukundane. Oh, tuture tukundane, be my wife mpaka mpaka. Tuture tukundane, umurungi wanje tukundane. Oh, tuture tukundane, be my wife mpaka mpaka. Ni mukunda umurungi wanje urwo bumutunga umutuma katuza tutuza unde chinyo katunge namba umutima gwanje mwana kaguramba nayangiwe kundo mtakwini we nimbata ayeye ayeye tuture tukundane umurungi wanje tukundane oh tuture tukundane. My wife, mpaka mpaka. Tuture tukundane, umurungi wanje tukundane. Oh, tuture tukundane, be my wife, mpaka mpaka. Your love is a blessing, it's you no more changing. Niwe undu kwenda, na nimuka sha wenda. Niwe undu kwenda, abandigo tinchi wenda. Urugo umutunga, umutuma katuza tutuza. Unde chenye wakatunge namba, umutuma gwanje mwana kaguramba. Na yangiwe kundoha, mtakwini we nimbanta. Tuture tukundane, umurungi wanje tukundane. Oh, tuture tukundane, be my wife mpaka mpaka. Tuture tukundane, umurungi wanje tukundane. Oh, tuture tukundane, be my wife mpaka mpaka. DNF Music, Brace Night, again and again.